murakoze banyakubahwa bamenyesha makuru banje kubaramutsa ndabipfuriza kuroranirwa mu mirimo yanyu ya minsi yose twese tuvuga tuti tubandanye duteza imbere umupira w'amaguru mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuri uno munsi rero nk'uko nari nabivuze babwiye bagenzi banyu uno munsi nabonye yuko nobahamagara kaganira nkagira ico mvuze kukijanye n'umupira w'amaguru mu Burundi su kuvuga ngo nza kuvuga byinshi ahanini no vuga nti mbega ibyo twimirije ni biki ibyo twari tuvuyemo ni ivyahe aho mashatse kuvuga ku myiteguro ya equipe nationale arabahungu cyangwa abakobwa canke kuri championnat duhejeje kurangiza muri kino kiringo nivyo nyamukuru nagomba nza guhagararako ariko namwe ntimuza kubura ibindi mushobora guterera canke kubaza musaba umuco kugira ngo tubabwire neza uko vyifashe mpereye kuvya intamba z'abakuze tombora yarabaye mwarabonye umugwi twaguyemwo mvuga nti naho ntari umuhinga ariko numugwi novuga yuko ugendeka ariko mu gihe natwe twokwitegura neza ntituvuge gusa ngo umugwi turimo uragendeka kumbe tukaca twibagira kwitegura imyiteguro rero umukoche mukuru nabo bakorana bari ku kazi bari ku kivi staff yaragiyeho ubu abakinyi ba mbere batangwe gushika uno munsi ejo hazoshika abandi turize yuko gushika itariki 2025 na 6 ivyo ari byo byose benshi mubo dukeneye umumenyereza yatumye ko bazoba bamaze gushika iyo rero ni intambwe hanyuma bashikire hamwe bakore imyimenyerezo iyo myimenyerezo kocha na staff nibo bazi ivyo bateguye ariko tukavuga tuti icyo dushaka nuko itariki ya 31 bazoba buri indege berekeza Afrika y'Epfo nukuvuga igenekerezo rya mbere z'ukwa gatandatu bazaba bashitse Afrika y'Epfo hanyuma bakine itariki 4 mwijyojoro nyene bace bavayo itariki 5 bazaba bashitse i Dar es Salaam muri Tanzania hanyuma itariki 9 twakire Cameroon vyabakinyi sindi muhinga nabivuze muhava mumbaza ati mbe ijya liste twabonye burya nakarashoboye cyanke ntashoboye ako nakazi kabahinga muzobaza lo selectionneur w'intamba ati mbega wodusigurira ijya liste jewe sinovuga mukibanza ciwe kuko akazi karagabuye tukiri kwivyo vya equipe nationale nyene nagoma cye mbanza mvuge yuko hari hivyo twari twavuze kubijanye na kontra y'umumenyereza wa equipe nationale ibyo kubera mubizi yuko dukorana na ministeri ijejwe inkino nitwe turicarana nabo hanyuma tugahana twe tugatanga ibyifuzo byacu cyangwa ibyiyumviro byacu nabo bakagira icyo bavuze ubu rero nabo nyene bariko bariyumvira barabe mbega ubu hari uburyo twaba dufise ku byo twoca tuvuga ati bazanye umumenyereza buzoca buboneka ubwo nyene nabo nyene ubu rero bariko bariyumvira ukuntu bazobigenza ariko ndazi ko baticaye bica bijana n'ikibazo cha stade meyoyo zoba bigeze navyo nyene harizo turiko turakorana kandi tubona yuko intambwe simbi haja ubushikiranganje bumaze guseda ikibanza kanaka bukavuga bati turabahaye iritongo nuko intambwe ibiri kwiraboneka ari twebwe turarondera ari ubushikiranganje bukarondera hanyuma tuzogira duhurize hamwe tubone icyokogwa ariko ndabona yuko intambwe tugeze ko irerekana yuko umwanya n'umwanya ibikogwa bishobora gutangura kwiyo migwi kuntamba kandi abo twari kumwe jo muri assemblée générale mu ncama ke mwarumvise ibikogwa turimo ari président d'honneur FF bena ministere twaricaye turaganira kukijanye no kumotiva abakinyi haja n'umwana canke uwundi muntu agira morale yabonye ico umuvyeyi avuze iyo umuvyeyi atavuze umwana arashobora kubikigaba nyene akavuga ati umuvyeyi naha ntumye mugabo antumye sinzi konza gushikana cyo gituma ibyapanzwe kwari matchi zibiri ni miliyoni 10 nyene donc zitanu zitanu matchi ganye nicyo nshatse kuvuga utsindwa ntavyo mvuga cyangwa kunganya ntavyo mvuga jewe mvuga ati dutsinze nta ugenda kugwana avuga ngo ntatsindwa cyangwa iki twe tugenda tuvuga ati tugiye gutsinda urumva rero niko gashiro kabute kazotangwa mu gihe bizogenda uko nchangaruka rero simbije kucyabakobwa nabo bobo bamaze hafi indwi zitatu bari hamwe bitegura ubwa mbere gukina sekafa yabigeme izobera mu Buganda twebwe twafashe kwa amahigwe kuri iwacu kuko umumenyereza zoca abona abakinyi afise abaribo kuko azoba ariko aritegurira gutwara umugwi muri Maroc no kuvuga rero mu kwa gatandatu mu ntango bazoba bari i Kampala mu mpera zo kwa gatandatu bace bafata urugendo berekeza muri Maroc muri Coupe d'Afrique des Nations yabigeme urumva rero ni match imatchi nka zitatu bashobora gukinira mu Bugande zirashobora kwereka umumenyereza aho yokosora n'abakinyi bonyine bakabona ati bwa bundi nari ngwayaha nari mfise ingorana aha reka dushobore gukosora kugira ngo tugende neza muri Maroc ke simbira kukijanye ni championa turangije ni championa itari yoroshe ariko kandi yari iryoshe haja urinzi ubona championa mumara mukagera kuri journée ya nyuma mutaramenya ubufisi igikombe biba bisigura yuko championa yaryoshe yagenze neza biratandukanye no guheza championa hasigaye imitsi nk'itatu mwaramaze kumenya uwatwaye igikombe muba mugenda gukina gusa kugira muheze itegeko mugabo ntakayabagu championi bigifise ariko mwarabonye mwebwe nyene yuko gushika ku musegonde wa nyuma abari Buganda cyangwa abari muyinga batari bwamenye igikombe kija iyo niyo ambiance mu mupira rero rimwe na rimwe ibikenewe ejo niho navuze nti nuko nyene Buja City yakoreye akantu top junior kujya munsi avant dernière journée sino yo yo top junior itsinda twari gutwara ibikombe bitatu kubibuga bitatu nyene kuko nayo nyene yarimwo mu bahiganirwa igikombe mugabo ja city maze gukora bijya twasigaye turondera ibikombe bibiri gusa bisigura yuko no vuga nti iyi championa yari itandukanye n'izindi championa twari tumaze kubona abari mu nama barababwiye ibitsindo byinjiye batangura kuvuga ngo ntabataka dufise ngo hinjiye bike ngo paraporo y'ivyahora byinjira mu mwaka uheze canke mu yindi myaka mugaba kibagira yuko abakoca nabo baguma biga ashobora kuba hariho atake ikomeye cyangwa ari defense ikomeye murumva yuko aba defenseri nabo n'abanyegoli ntibo kwemera ko ayo baguma baba ibiraro batsindwa amagoli menshi batsindwa amagoli menshi ilifo ko bagira iyo rivalite nabo bakabona ati aha turi ku rugamba turiko turagwana reka dutsindwe bike bishoboka nacyo gituma iyi championa rero y'uno mwaka habonetse ibitsindo bike paraporo yindi myaka araba defanseri bariga abanyegoli bakiga abataka bakiga umva rero bashize hamwe umuhinga ni wacakora cyangwa uwamenye gusumba uwundi ni wacakora nkeze rero Flambeau du Centre yatwaye igikombe senongera nkeze n'imigwi yaduze cicaro cya mbere Interstar Tigre Noir na Magara kuko nabo nyene barakoze kandi nabo nyene deuxième division murazi ko itari yoroshye nabo nyene bageze ku munsi wa nyuma bataramenya uduga canke uko bigenda ari division ya mbere ari ya kabiri zose zari zikomeye nivyo mu manza zitandukanye canke mu nkino zitandukanye ntihabura utugorana hari habidogera ba rubitre hari habidogera bakinyi hari habidogera baki bimwe ugasanga nivyo ibindi ugasanga sivyo ku ba rubitre mwarabonye hari abo vyashika bikagora no guhanwa bagahanwa ubajejwe akabandikira ati murahagaritswe kumisinga nuku izo tutari bwabone kero mu arbitre yarahagarikwa kakaba akanwa ababo abanyamesha makuru canka bakinyi ntibamenye ivyo ari byo twavuze tuti bahanywe nibimenyekane kugira ngo kujya nabakinyi bafise amajone canka amaruje babafisha ati uyu ntazokina kubera aya makarto nabo nyine rifoko namwegwe bumenya ati hari mu arbitre yahagaritswe kubera yitwaye ukutariko mugabo naho biruko na namwebwe ndabagaruke ko haraho sinzi ko abara ama emotion mufise canke iki usanga muri ko murakomanta umupira mushobora gucanishamo n'abafana ati ibi bintu mu journaliste arinza avuga yabibonye nivyo arbitre yatujyame sinzi ko mwumvise nka karorero kujya mu journaliste ntawenzi ku munsi w'imatch y'imuyinga ya New Oil na Flambo mwara mwumvirije mwese ngira mwara mwumvirije urumva muribagira ko muri aba professionnels ugasanga namwe mwagiye guhengama kuko uri inzu uvuga ngo arbitre yari ya mahera atani cemeza ufise aho wamaze guturira naha abafana boca basimbira mu kibuga kuko urabona mwe muja kuma mikro yanyu mutangaza umufana nawe afisa karadio yumviriza ivyo muriko muravuga urinzi uvuga rero ati arbitre yari amahera nico gituma atanze ijya karto rouge umufana arashobora gufatwa n'ibintu akasimbira kuri arbitre mwe murabahinga ni mujere ayo ma emosiyo yanyu naho ubuvuga ati yekipe ni gwanje n'uburenganzira bwawe mugabo hageze gutangaza naho menya uhagarara mwebwe muri football no bafata nka hujya kwa basoda cyangwa abapolisi nta mipira y'imigambwe bambara mugabo nk'abanyagihugu hageze gutora baragenda bakatora nta kampanya zoba yagiyemo ntaki mugakubera uburenganzira bwo gutora akagenda akatora namwebwe no basaba yuko iyi professionalisme mufise mwoyigendera koko nsubiyemo kajya kantu nabangiza amakosa n'utakumvise ashobora kukumva je ndibaza ni vyiza yuko namwebwe muza murumva ati bwabo ndi uyu muntu tumukira uruhe gayemo urumva rero rimwe na rimwe murakunda kuba solidaire mugabo kabisa tudahendanye uyu mujournaliste wewe n'ahari mugenzawe wo mukira uruwe akemanga nyine ngo arbitre ngo yari amahera ngo ntakeneye ko niyo itwara igikombe urumva rero nibintu ariko tureho kugira tuze turigishanya tuze turahanurana tubwirana kubindi byaranze championa no uvuga nibi byo kwizera ibintazi ibi bintu nimba bizotuva mu mitwe ryari abakinyi bagasimba urukuta ntibaje mu vestiaire ntibagira iki urumva je nkuna kuvuga ati none nimba bikora kwatantambwe nini mbona dushikako aya ma club aduserukira kombona dusigaye tuvamwo kuri round ya mbere none bikora ngaha ahandi ntibikora hariho ibintu bimwe bimwe dukwiye guheba hajya umupfumu wa mbere ni imana izera uhoraho byose izobigukorera mugabo uvuga ngo ni sociale ngo batubwiye kurara mu kaburi ngo batubwiye gutambuka turi gusa urabara gutondeka nk'abakinyi 200 nabanga ati mwese kuri impuzu uko zabaremye twende tu uga ukibaza none nubwenge bwaragiye akakubwira ngo shira amazi mu kanwa ucumara iminota 10 ntuyakire ntuyamire wo bishobora mugabo ugasangwa n'amatama gomba turike ngo amesema hivi tukirageze gukoresha ububwenge imana yaduhaye yaguduhaye nyine kugira tubukoreshe tuvuge tuti uwo muntu none ivyo bintampaye genze ukwemera uzovuga ati jengiye kwiyugarana mu cyumba nsenge ijoro n'umutaga mpaka turonke insinzi mugabo ivyo kuvuga ngo hari ivyo mpaye ngo hari ivyo ngiye gukora wapi ibyo rero hari kubijanye n'izi championa ntenja kukindi kijanye n'uzo kwambika intamba mu rugamba nkuko mwabibonye twarasohoye itangazo turagira kijya bita mu Faransa appel d'offre amaofre araza ari 10 araje aho comité de réception comité da commission d'analyse irajaho irakora ibyo ateza gukora hanyuma comité de gestion nayo ikirazira araba cadusanga uwagiza amahigwe nabitwa Erea niwe yaza ubwa mbere hagakwirikira witwa Masita hagakwirikira witwa Macro ubu rero twovuga yuko turiko turaheraheza na Erea kukijanye n'amakontra ariko ubu icyabaye kirakogwa twabanje kuyirukanka ku buryo izi matchi zo mu kwa gatandatu omwe ho bahabonetse imyambaro intamba zokoresha za Erea aho ni mu gihe na kontra tutarayisinya bisigura yuko naho babaye abambere si kuvuga yuko ijana ku ijana aribo batsindiye isoko nivyo mu mpapuro ariko bizovana rero n'ukuntu kontra nayo iteguwe barashobora guca bashaka gushyiramo amananiza cyangwa iki ahubwo acusanga rero ni hanzu zawumva ngo wa kabiri ngo ni waciyaza cyangwa wa gatatu mugabo pour le moment mwomenya yuko gushika uyu munota ni Erea turindire rero iyo kontra iri kwirategurwa tubanze ku mpande zibiri tuyihurize ko tuyumvikane ko bikunze dusinye byanse tuvuge tuti nta kundi birananiranye reka dufate uwari wa kabiri kujyanye icya stade nari nakivuze ku bakinyi b'intamba tubana turondera bajya bitwa ababinasiono bashobora kuza kuranforsa ekipe hirya no hino ari kocha ari team manager amakontakt arabandanya turondeza muri za Australia bari yo turabazi hari nabo byagoranye ko baza kubera petetre champion barimwo iki mugabo tuguma turondeza